I bring ibele to the table. I bring nudes to the table. I bring nudes. Hayi lama nudes eniwacabangayo. Mina ngikhuluma ngePantone 2024 color of the year nude. Sekuthiwa yini manje, sekuthiwa ipeachy fuzz. Bengifuna nje mani ibuka le video le ngishaye in two parts. And the main reason is because le part nje yokuqala bengifuna to just go back to izinto ezi three ngempela engiyithandile kusona lesi sithombe lethi sale album cover yamabhinca uSmonyo noMhlengi. Bekunezinto nje ezi three ezidike out kumina ezenza le album cover ibe album cover eyiquality, you know, engirespecta ndingi-appreciator. Into yokuqala i-color balance bakwethu. I-color balance ayikho into ebalulekile njenge-balance yembala esithombeni, you know. And ngikuthandile khona lokho ukuthi indlela abasebenzise le mbala kulesi sithombe, njengoba kade ngibele iqaleni unude wakhona, you know, unude umbala wamanje bakwethu, umbala wesimanje manje. And indlela osetshenziswe ngawo uma uthola ukuthi ukuleli blue abaligqokile, kodwa nakhona bawusebenzise kule typography, you know, in the writing ye Sarafina ne title ye album cover yamabhinca uSmonyo noMhlengi. So although kusetshenziswe wona lo nude lo, kodwa the usage nje of ama browns ku create ingathini, you know, i soft le cover le, hayi ukuthi just because bangamabhinca hlezi kuyinduku, cha, no, amabhinca yesikoda bane soft, yabo ukuthi lamabhinca push soft life kodwa futhi yinsizwa. So I appreciate, and that's a very simple thing e communicate ngokusebenzisa imbala ngendlela e right. Uyabona nalama shirts lawa mhlophe, you know, it's beautiful use of imbali color balance, and then i-background iba dark iba mnyama. It's not just you know, into emane ihlanganiswe lo. So very they paid very special attention to i-color balance. Number two, fashion iyayikhulumela abafethu. Ukoteni siyawubona la ukuthi ubekwe kanjani, kodwa ukubona ukoteni ubekwe ngendlela enhle kanje kwi-album yemaskandi, wewe uyambona umfethu umile ubhalansele endukwini yakhe, kodwa still uyabo uyilentayo yona ugqokile kusetshenziswa. Yabo ngaba abafethu ngabe bagqoka amabhande bathi cha no, sidla ama-suspender, yabo wayigqoka ibhande 2024 manje. Shawa ma suspender, i-class, sikhuluma nge-class, sikhuluma nge-quality, and iya communicator. So i-fashion sense le, mani kumbula ukuthi le album cover ka 2023. And if ifika isishaya ngalendlela le. Last point ebengithanda ukuyenza was just awareness, into engizoyisho ukuthi cultural awareness, yabo, the way at which i-selection yembala ukufosiwe ukuthi nansi into entswempu right now, nansi into ekhuluma ngesimanje manje nge-culture yamanje. So asisebenzise yona kule cover le, beautiful to see.
Today bakwethu ngi-reviewa i-album cover yamabhinca uSmonyo noMhlengi. Angibajwayeleke labaculi laba bomaskandi, kodwa le album cover edesignwe uGive Thanks Communication. Sicela ukubabonga oGive Thanks Communication, ngoba namhlanje ngibona ukuthi the day ngabona uChevro kwi-album cover yomaskandi, ngasho ukuthi I know kuyashuba that very day. Ngasho ukuthi kuyashuba that very day. Nabakwethu, ama-album cover emaskandi adinga nje i-essay yawo yodwa, adinga nje i-video yawo yodwa, because ikhona i-criticism eningi awatholayo ama-album cover maskandi, but ngokwami mina ngiye ngibona ukuthi anestyla sawo. But sometimes leso styla, mina uma ngikhuluma iqiniso, abantu they play too safe. Ama-rules, there's no rule breaking, there's no. So uma sengibona i-album cover ekanje, ngibona abafowethu bedla ukotini kumi-chevro la emuva, yazi abafowethu abafana bagezile, uyabona ukuthi abafana nje abagezile abawushap abawulayini. Siyayibonga bakwethu, we give thanks to le album cover lena. It reminds me yabo influence for le album cover for iSarafina in reminder of how ngisakhumbula before saduma kakhulukazi like iQuiet and what imafikizo lo yafika yashintsha igame, took it back to iSofia Town, yabo, baveze elinye isayidi leQuiet lomculo wase South Africa. So into engiyithandayo ngale cover is that iveza elinye iside lemaskandi. It gives something interesting to i-culture. Ayifaki imaskandi into a small box of ukuthi hayi onke ama-album a-cover emaskandi kumele kanje, kumele be kanje. Cha, it's modern. In a ambition, like cover. So say, we give thanks to give thanks communication. Nisfirele ne fashion, niskumbuzo ukuthi imaskandi is larger than life. Siyabonga.